Bekuphume abaholi be-IFP kanye namalungu alo leli qembu ukuzokweseka iMeya yoMasipala waseNkandla. UMnumzane uThamsanqa Ntuli ophinde abe ngusihlalo we-IFP esifundazweni wamangalelwa kanye nezisebenzi zomkhandlu eziyisithupha. Lokhu kokungenxa yezinsolo zokwephula umthetho we-lockdown. UNtuli kanye nezinye izikhulu zomkhandlu babenikeza ke abadayisi basemgwaqeni ukudla ngesikhathi se-lockdown. Lokhu kwaholela ekutheni ke baboshwe ngenxa yokweqa kwesibalo sabantu ababehlangene lapha. I-NPA ke namhlanje ikhethe ukwasula lamacala.
Okwenzekile namhlanje bekufakazela lokho umuntu abelokho ekusho ukuthi leli cala bekuyicala lingekho bekuyinto yezepolitiki ukuboshwa kwethu nje sasiboshwa ukuthi sisiza abantu abahluphekile ngeke sikiyeke lokho mangabe abantu bona bengafuni ukwenza ngoba abanye baphatheka kabi masiza abantu abahluphekile bese begcina bakha amasu namaqhinga ukuthi bangenza njani ukuze bacekela phansi imizamo yokusiza abantu.
UNtuli ube ngaphandle ngebheyili yenkulungwane yamarandi. Ngingusimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseNkandla.